Ayi koyindlela eyakhaya masisha
umfula impilo
kaesa tibelwe
anuka iyele
impilo umfula
umpilo kinuka
umfula namandla
nuka imadla
umfula mawu
Lega imiditswe ke letsatsi iela lele khanata
isalenuka
isalenuka isalenuka
uma ukholelwe imvula ukelezelwe zinyembezi
kusase umvula
kusase umvula kusase umvula
Kusasa ilanga lizokukhanyisela
indlela eya ekhaya
ungene masangweni uthi ngolwe nkosazana endaweni enge yakho
isalenuka
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 kusase umfula
Usase umfula
Isalenuka
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 Usase umfula
Usase umfula
Usase umfula
Ayikho indlela eyakhaya masisha
Umfula impilo
Kaesa tibelwe
anuka iyele
impilo umfula
umpilo kinuka
umfula namandla
nuka imadla
umfula mawukeleze
lega imiditswe ke letsatsi iela lele khanata
Isalenuka
Isalenuka Isalenuka
Uma ukholelwe imvula ukelezelwe zinyembezi
Kusase umvula